si ukuvuga yuko apfunzwe n'icyaha yakoze, ariko hari abantu abategetsi bamwe bamwe bamukurikirana kubera nkeka ibyo bamusabye atabyemeye, kugira banyuze itunga ry'ibitaro, kugira banyuze imitahe y'abagize ishyirahamwe ry'abijya bitaro. Rero kandi murazi yuko ikibanza cya Christophe cya muganga Christophe burya mwamutaye mubizi, abamufashe bo ntibashaka ko ajya mu munyoro, murazi ko bamurushije kumwica. Rero iyo ntumbero yo kumwica n'ubu baracyayifise, murazi yuko bajya abantu badata hasi, kuba rero yarwaye mubiri yarwariye mu munyoro, hama bakanga kumujyana kwa muganga. Ibyo babona ibyo bipfuza, mbere bari bazi yuko ashobora kugwa agacapfa bakabacomboye, niyo ntumbero yabo. Rero kuba yanditse imbere y'ubutungane bikanga karemba, hirya n'ikimenyetso cyerekana yuko Imana ikora yabetse yuko atari byo yigirisha. Rero kuba bariko bamukurikirana kugira bamusubize mu ibohero ataguye ngo akire, ubwo ibyo byose bwa mbere babigira icyo bashaka, uwo bashaka ko acikana hama baje bagiye ngo yapfiriye mu bitaro cyangwa ngo yapfiriye mu munyororo. Intumbero yayo rero ni ibyo, murazi ko na twebwe byadushikiye, ariko akaba abagabo rero tube tugira tuti iryo ngingo izo ntumbero z'abantu batwara kirya gihugu kuri ingendo zigayitse, umunyororo wese afite uburenganzira bwo kuvugwa, arafite uburenganzira bwo kuburana akomeye. Rero twebwe ibintu by'i Burundi ni ukuri byabutunaniye, iyo twumvise mwene ibyo bibazo twebwe tubona yuko umengo niyo ngendo yabo, nta kindi bagamije. Uwo badashaka banyenye ikintu, ibintu bibiri gusa bavuga, urapfa cyangwa urapfungwa. Icyo ni cyo kivugo cyabo. Twebwe ibyo ni ibintu tugaya cyane rwose, mbe tukwama twiyamiriza iminsi yose, mazi n'andi mashyirahamwe ko abyiyamiriza. Rero burya Christophe amakuru atavuze, mwebwe mutavuze, twebwe zitavuze, cyangwa akurikiranye hafi, bamwica ntagifite.